kama unajua tumwakilisha wote hapa mkono mmoja. Afisa kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto basi.
Rasmi sasa Diamond Platinum anavalishwa jezi ya mabingwa mara 29 nchi. Diamond Platinum rais wa Yanga anavalisha jezi. Rasmi sasa Diamond ni mwananchi. Mwananchi.
Thank you.